ngiyafanela angathi sezandileke manje sewufana ngethanga utshaka ushayele unqakanqaka umshini ogema zihamba zimbe yaselesele nonwaba isabani zombi likhiphe umbali usho njalo yena udabuza dabudabu samaswele mathetho manje akwesikhona ndithona ndifuna phazo aphona ndifuna phezulu ndazoba kashoza washuke vailende bafela yethu unyongazane katilibhayeni ngamisaicol of instalment hehe bafana bami ngisalele namanje ake nibambela Shine my fan,
ishu
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 konoselele,
thobe,
ukonoselele,
thobe,
ukonoselele,
thobe,
ukonoselele,
thobe,
ushine my fan,
ishu
shine my fan, ngizela mwan, khomala ngendo jacket dance nami ngiyishaya ingoma. Winsizwa, winsizwa bubani. When twins is a woman,